whakatere e ko e rapu koe I te pono mai I te mahuri te totara ko te tipu a te tangata ah, ki te ngaro I te pō whakate awa, whakate manga ka hoki mai mā te hua koi koia opunga opo 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 huie tai kiet